Ibihe byiza nibyo ndabipfurije mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure mbese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya umugabane w'aziya abari ku mugabane w'afurika mu bihugu bitandukanye mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu by'ibibanyi mu buraruko mu rwanda mu buseruko muri tanzania mu bumanuko abari ngaho mu burengero muri congo mwese mudukurikirana muherereye ngaho mu gihugu cacu burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese mwese ndabahaye kaze vyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa vyonda sabone amuracujya ngaho iburyo urafyonda no kwakano kameze nk'agakengere amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho zoba uherereye hose ku isi amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano aho rero ngo kuva umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aja ku butegetsi imyaka ine irarumanye abantu ibihumbi bibiri amajana atatu na mirongo itatu na batandatu nibo bagandaguwe muri bo amajana atanu barishwe bunyamaswa abandi ibihumbi bibiri amajana ane mirongo inani na batatu barahagaritswe bitarekuriwe n'amategeko abandi ijana na mirongo inani na batatu nabo barabuzwe irengero muri abo bantu ibihumbi bibiri n'amajana jana mirongo itatu na batandatu ni bagandaguwe aho rero bivugwa ko abantu igihumbi amajana atatu baciye batogwa ibiziga nk'uko biriko biragenda bivugwa abandi barishwe bunyamaswa nk'uko biri kuvugwa abantu mirongo itanu na batandatu bishwe bunyamaswa nk'uko bigenda bishikirizwa n'umuhari iteka uharanira agateka ka zina muntu rero bakaba bavuga ko ibyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burabandanya bukora ngaha mu gihugu cacu Burundi biboneka ko ngo ibisata hafi ya byose byasubiye inyuma haba no mu mutekano ugereranyije no ku ntwaro y'umuyisi Petero Nkurunziza naho abantu bagandagurwa ariko ngo kuri kino gihe byasubiye gufata umurindi nk'uko byari bimeze kuri iyo ntwaro mu guhisi Petero Nkurunziza yagiheza kuva ku butegetsi bufashwe na Evariste Ndayishimiye yari yagerageje kugira icyo akoze kugira ngo agabanye ubwo bubisha bwariko burabandanya bukorwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ariko gushika manga yango vyasubiye kuba nabi cane vyasubiye rudubi vyasubiye gufata umurindi munini cane bitahoraho aho abantu benshi bariko baranyuruzwa abandi bakagandagurwa amajana atanu abantu amajana atanu muri abo twavuze bose bahagaritswe barafashwe barakubaguwe barakorewe amabi afatiye ku gitsina ivyo vyose rero bikaba vyagirizwa umugwi w'imbonerakure n'izindi nzego z'ubutegetsi harimwo abo mu iperereza n'igipolisi kuri ubu ngubu rero umuhari rigiteka ukaba usaba umukuru w'igihugu c'u Burundi kwikebuka agasubira kuraba ingingo afata kugira ngo akingire abenegihugu kuko nibo yaje gutegeka aravuga ko rero imihari itavuga kumwe n'ubutegetsi cyane cyane umuhari CNL waraburagijwe cyane, naho kandi imihari nka sawa nyafurodebu nayo muri kino gihe iriko iraburagizwa, ari nako hahagarikwa abanywanyi b'iyi migambwe. Benshi bagiye bicwa abandi bakaburwa irengero n'abakomoka mu mugambwe CNL n'indi migambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi. Nayo rero dusubiye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, umumenyeshamakuru Bob Rugurika akaba umumenyeshamakuru akaba n'umuyobozi w'ikimenyeshamakuru RPA Radio Public Africaine ya kuri ubu ngubu yaraye atewe iteka ni kaminuza nkuru yo mu gisagara ca Namuru mu gihugu c'Ububirigi, yaraye agenwe ko agenewe agashimwe ko guhabwa impamya ubushobozi Doris Dr. Doris canke d'honorable, aho rero yagenwe kazohabwa iyo mpamyabushobozi yo ku rwego rwa doktora, aho rero azoyihabwa ku igenekerezo rya 30 Nyakanga uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Bob Rugurika aravuga ko ako gashimwe yaronkejwe atuye abarundi isinzi bagorewe bagojwe n'ubutegetsi bubi intwaro mbi ya CNDD FDD. Avuga ko kandi agatuye umuryango w'abamenyeshamakuru bose wo ngaha mu gihugu cy'u Burundi baharanira agateka kazi na muntu, baharanira ko mu Burundi haboneka intwaro nziza iki mura intwaro mbi. Bob Rugurika avuga ko ineza umuntu ayigira akayisanga imbere, iyo ukora ineza hari abayibona nk'inabi ariko hari n'abandi baba bayibona ko uri kurakora neza. Akaba avuga ko rero iyo kaminuza ya Namuru yamugenye ko agomba guhabwa iyo mpamyabumenyi bivanye n'uko Bob Rugurika ariko arakora neza agaharanira agateka kazi na muntu, agaharanira umwuga wo kumenyesha amakuru kandi abigize neza. Ni mu gihe kandi iyi kaminuza siyo ya mbere imugeneye agashimwe karagira aka kabiri, inyuma yako yaronkejwe na CNN ikimenyeshamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, bamuronkeje mu mwaka w'ibihumbi 2016 inyuma yuko yari ariko aritwara akora umwuga we neza kandi afasha abenegihugu b'u Burundi kugera ku masoko y'amakuru. Kuri ubu ngubu uyu Bob Rugurika yashikirije ijambo rikomeye cyane, aho yavuze ko afise umunezero ntangere ariko arabandanya akomeza abagorewe mu butegetsi bw'u Burundi cyane cyane Sandra Muhoza, aho yavuze ko rero akomeje cyane umumenyeshamakuru Sandra Muhoza afungiwe mu ibohero ko ibyo bitagomba kumuca intege. Yamubwiye ko nawe yapfungiwe mu ibohero ry'Imuramvya, aho yendaga bendaga no kumugandagura, aho baje bakamushikanuza mu ibohero bamujanye mu kibanza baje kumugandaguriramwo ari nijoro, ariko Imana ikaba yarakinze ukuboko. Akomeza cyane umumenyeshamakuru Sandra Muhoza ko ariko arazira umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Yasubiye kandi gutera akamo abantu, abagabo, abamama bafise umutima bo mu mugambwe CNDD FDD ko botabariza Dr. Christophe Sahabo. Yari yazanye umugambi mwiza wo kuvura abarundi, none kandi ngo arafise abarundi benshi yavuye, arafise abantu benshi muri CNDD FDD, yavuriye abana, yavuriye abagore, abavurira abagabo. Uyu Dr. Christophe Sahabo aramusabira ko abo bose bo mu mugambwe CNDD FDD bagifise umutima runtu, umutima w'abagabo w'abamama abapfasoni ko bosabira Dr. Christophe Sahabo akahabwa uburenganzira ngo yarashikanujwe mu bitaro vya Rwakarede bikozwe n'abapolisi bamukuramwo amaseruma arwaye ari ku musego baramushikanuza izo serumu bazikuramo ivyo rero vyose biriko biragenda bimushikira agasaba abantu bagifise umutima runtu umutima w'abagabo umutima w'abamama n'abapfasoni n'abashinga ntahe mu mugambwe CNDD-FDD ngo arabizi ko barimwo abo dogiteri yavuriye abana abo yavyarije abagore abana yavyaje mu bamama muhaguruke mufashe uyu muganga avugwe nk'uko nawe yabagiriye neza yabazaniye umugambi wo kubavura ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bufise intwaro mbi buraca bwaraye bumukoreye ikikogwa c'ubunyamaswa ngaho mu bitaro vya Rwakarede baca baramushikanuza bamujana mu ibohero rya Ruyigi kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wa fyonda subscribe nibukoresha ururimi rw'icongereza canke nibukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hamura tujya ngahe buryo urafyonda no kwakano kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira huzova uherereye hose kwisi.